my dad.
Yena lo muntu omfunayo wena.
Well, I don't have to consider. I know.
Okay, ake ngikuphe isixwayiso nje ngoluma indlebe. Akona esitradweni la mfana kithi. This is politics. We politic. Akuzona zonke izitha zakhe zizofika zizazise kuwe. Just remember that.